Hayi mfethu abantu senginabo dilewo kuhambani lapho
lawa ama colleagues bra bathi ngibona
nabo tshela ngama colleagues
ho ama colleagues
yo
selungisa sesithu
hayi ayikinte silungisayo bheka yazi kuyenzakalani angisho wena uhlala uthi wena umuntu straight
no don't stand us me my guy don't you love me my guy
boyfriend of the year
I love you
we want to catch this nigga
what's your girlfriend's name
ushana ko fela
Let me see that. Okay, you just unlock the phone there. Okay, you can dial the girlfriend's number. His girlfriend's numbers.
Hey yo. Hello South Africa. It is what it is. Believe it or leave it, it's spreading entertainment baby and I go by the name SK. Uyazi, into esidila ngazo wafethu umjolo. So, asambeni sibheka abantu okuthi banomjolo ngaphakathi. Bafethu Nikran bafethu Tlasinyana. Hello sisi kunjani? Ngiyaphila mina. Eh ngicela ukubuza uSister Robani kam.
Igama lami uNdalo.
Uba?
Ndalo.
Ndalo.
Yes.
Okay Ndalo, siyabonga ngingamangali nginama camera with my cameraman M Lana
okay.
And we shooting a show called Calling Your Partner. Yeah.
Okay.
So it's a loyalty test whereby we confirm ukuthi umuntu wakho relationship yenu inje noma inje.
Okay.
Yeah. So do you mind if we can call your partner mhlawumbe?
I don't because umuntu wami like straight vele yabo
yeah
like iminyaka vele sisonke so I'm panic nje ngoba ngiyazi ukuthi njalo nje
guys we are making that call
if you bathi like siba 16 bengizo bane fear so anginayo ngoba ngiyazi ukuthi umuntu wami and ekudala sisonke vele yabo sichuba lento le
guys love is in the air niyezwa nani
uyayibona
laso thola into straight eqondile yeah so umuntu wakho umuntu onjani basically
umuntu othulile ethanda ukuhleka uthandela umjayibo nje
bani kamalaki
kamalaki upenet yeah
oh he's a keeper then the keeper it is smelling ngapha because kune imoto yabo so let's be safe sikhole no Bennett si safe upenene spreading entertainment baby we making that call eh ngizocela ukuthi ngiphi number yakhe
boy number yakhe it's 072
oh ungayibizi bazoyithatha number yakhe bakuthathela umuntu njoba ku straight okay let me just take the number awesomeness let me dial the number oh okay so siyabangena Bangena manje we calling the partner guys. Uthe umabhenene ne? All right. Into yakho nomabhenene since vele kuyinto e strong.
Oh bheka ivuthi umlilo.
Okay ngizocela ukuthi ungithulele ne angazothola ke lana. Sizothola ukuthi umabhenene nomuntu straight na. Hello?
Hello?
Yeah ngikhuluma no Bennett bof.
Yeah, you're
okay, Bennett, siyabonga mfethu. I'm calling from Elona, I'm spreading entertainment, ne? And nginomuntu wakho lana. Umuntu wakho will get nje inizothola i-treatment from Spread Ink Entertainment if unga confirm information right, ne? So, unesikhathi kahle mhlawumbe ukuze ukonfirmela ama questions esifuna ukubuza.
Yeah,
ngesikhathi kahle. Okay boss. Siyabonga for ukuthi usinikezele opportunity. Ngicela ukuthi ungikonfirmele ukuthi umuntu wakho i complexion yakhe injani.
Complexion yakhe.
Sure.
Yeah, uyakhanyanyana nje kancane bakhe
evita chini. No. No, all right. Okay. All right, uyakhanya. So, ubani igama lakhe because nginaye lana. Eish.
Eish, ukama lo muntu emutheni bra.
UThembi.
Yeah.
All right, ngitsinga kunika ifone ukukhuluma naye uThembi ke then.
Hello.
Hello.
Ura unjani?
Ngiyaphila.
Ngiyaphila, utshela noThembi? Yo, uyangijwayela. Yazi uyangijwayela kahle kahle uyangitelela. Enhle kahle kahle ungitsasa kanjani? Hayi, hayi mamela la. Uthi hayi ungazongitshela ukuthi ngimamele wena lalela la uwe wena uzomamela mina wena uzomamela mina ungithathi kanjalo uThembi senguThembi manje ngimhlophe mina
so mabhenene
ungazothi baby wena ungazothi baby ngathi uthi baby kusho ukuthi sibay 15 moske
mabhenene
uThembi yo
Bennett ngicela ukubuza uthi yami unabantu abayingakhi
bay 10
mfethu nomuntu eyiwani
kanjani because you just confirmed to Thembi and I have another partner here
zikhipha na uthi amos unpackele ukuthi kamba
nje clean
esprawa mani yacaba kuna ungcita mani esprawa mahomu
esh yeah nina sambalazi gaba la majito ukuthi ungcita kungenapi mfethu
umdelelile puti now unilisa lale phone ngikhulume naye
yo lalela
so
silaleli wena lalela
uthi umuntu wanini nina i relationship yenu
is for long
so wena uspin isikhathi nesingakanani nothembi mfethu
ayishothembi promise nawo ma 3 years nginaye yabo
yo so uthembi makhwapheni
yo
ya ngayibeka kanjalo wena promise
ayish for 3 years umntana abantu vele the way beka confidence ngakhona sitshela ukuthi uye kuphela
ayisebuhlungu yazi
she's the bread she's the butter le palon phakathi so wena nezinye izinto esisayidina uthembi
Ebra
song
fake enkingeni
yacabanga manje. Ah, that thing enkingeni. Ah, we only came here to offer yabona ukuthi nibe thebelele nibe mnandi yabona noma my sister sim approachile and sithande na the way ebeka positive ngakhona ukuthi no. We having yabona couple
yamambala. Ngisho vele tala.
We believed ukuthi you are innocent bro. We believed. Ngendlela presente ngayo.
Ayi. Yokuphuma like kuphumbeka la. Hayi asicoce manje ngoba like into esoyicoca ikho nje into esoyicoca khona bothembi khona bonthabiseng oba nomunye futhi
ah manje manlalela
yo akophedi
yazi so khona nomthabiseng
yo iya cause ngihlala ngicheck iphone yakhe abodi newo abo yo
hayi nomfethu abonthabiseng nabodi newo kuhambani lapho
lawa ama colleague bra bathi ngibona nabo la
tshela ngama colleague
oh ama colleague
yo
so
yeah.
What conversation are you getting from these people in town
have a love baby
so emsebenzini nibizana ngabo hani baby love
njenganini
ah bro manje ngikutombazana mina ngibiza ngo baby lo lapho njalo sharp man yabona
ha umfuyi
ucela ungitshele ukuthi awusangifuni ke ngoba ngisho sikhona nabanye abonthabiseng nabo dineo nabo bani mawuqeda lapho banesibini sokutshela mina leyo nto leyo akho sithando sakho la
yazilalela njengayakho ngeku-understand ma ngoba
no uyangitelela yazi shem ungitelelile in front of camera yo hayi ngi-right
ngishaya
ungangitsheli ukuthi ngihlangana phi namakhamera wena angisho wena uhlala uthi wena umuntu ostraight awungitsheli ngamakhamera mina ukuthi ngihlangana phi namakhamera ungendawo mina ngikubuza le nto engikubuza yona wena kumele ungiphendule ungangitsheli ukuthi ngihlangana phi wena ukhulume le nto oyikhulumayo so mina ayisho bekumele ungiphendule le nto leyo kumele ungiphendule ungangitsheli ngamakhamera ngalingi uzongitshela ngamakhamera ngisho mina bengifuna ukwazi wena akho baby la yo baby my foot wena yo asi ayikho into esilungisayo bheka yazi kuyenzakalani delete number yami vele kuphelile kushap
so you wanna end the 5 years
hayi akunandaba mtasekhaya ne 15 years masibaye end emshadweni bathi ba right ha ni right
no awuthiyami
yo puti yo
Ai awubukekanga njengomuntu othembekayo awuthami just going to cut it here it's spreading entertainment baby and do you still want to continue kulume naye
I'm right yo mshaka
I'm sorry awuthami I have to hang up I'm sorry I just have to hang up you missed ah no awuthami usuzo yemntwini wakho because you messed it up bro tina we signing out bro
shut
up hey tada nani nizwele bafowethu bawuthi akekho innocent ubhizi emasayidini nabo dineo nabo uthembi nabo what so I was hoping for that show ukuthi sithole into e crispy e right ehlangene uthando lamampela but then niyabona nani it is what it is believe it or leave it spreading entertainment baby we out